O batla ke nne mo benching.
I'm going to go It's just okay.